Yangosala mbiri yokha analiti tsanzo panjito yambuye akaibira Yesu akapembedza iwo Yangosala mbiri yokha Yangosala Analiti tsanzo panjito yambuye akaibira Yesu akapembedza iwo Yangosala mbiri yokha Ndisinjeni mbuye maonekebe akunja opeza angawa ngiwonyeka Zawane